Salibona nilonke, elisilaleleyo, lelisibukeleyo. Siyathabuka hlangana namhlanje kulesi sifundo salamhla esi ngaphansi kwesihloko esithi sona amandla omthandazo ukuncengela abanye. Mina engikhulumayo ngupastor Lula Machuma. Labe ngilabo namhlanje phambili ngapha. Bazaziveza njalo balivingelele.
Salbonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo, siyalamukela njalo esifundweni sethu sesine kulona leli viki. Igama ngumfundisi Kulungile Sitsha.
Ekuseni lokhu siyalibingelela lonke elisendaweni ezitshiyeneyo emakhaya, babukeli labalaleli. UNkulunkulu alibusisabelani nxa singena kusona esisifundo. Igama ngumfundisi u-Ivon Siziva.
Siyabonga. Njengoba ngike ngatsho, isifundo sethu singaphansi kwesihloko esithi sona amandla omthandazo. Ukuncengela abanye emthandazweni. Izihlokwana ezingaphansi kwalesi sihloko sesifundo, esokuqala sikhuluma ngempikiswano enkulu phakathi kokubi lokuhle. Esilandelayo sikhuluma ngoJesu encengela abanye. Esilandelayo uPawuli encengela abanye emthandazweni. Esilandelayo kulempikiswano enkulu engabonakaliyo kukhuthaza ukuthi umuntu ngamunye ngamunye angene emthandazweni. Esokugcina ukuthandaza. So namhlanje ngifisa sikhangele kuqala indinyana yekhanda. Angazi mfundisi Sitsha lapha kuzifundo bani esizitholayo kundinyana yekhanda ekuJakobe ngu-5 verse ngu-16.
Indinyana yekhanda yanamhlanje ithi yona vumani izono zenu omunye komunye. Ibisithi yona ukuze lisiliswe. Ngezinye indlela nxa sikhangela indinyana yekhanda sinanzela ukuthi kuqakathekile empilweni, hatshi kuphela empilweni yesiKrestu ukuthi umuntu avume izono kumbe ukuvuma izono omunye komunye. Kulabantu abaningi namhlanje abaphila besithi bangamaKrestu, kube kanti babambelene izikhwili, funa ngezehlakalo lezono ezithize, funa ezenzakeleyo, izinto ezenzakeleyo. So ke lapha okukhuthazwayo kuJakobe ukuthi uqhakathekile ukuthi nxa sizakhuleka sivume izono omunye komunye, sibe sesikhulekelana, abe sithe ukugcineni umthandazo oqotho ulamandla njalo uyenelisa ukwenza izinto ezimangalisayo.
Sifundani mfundisi Siziva ngokukhuleka lokugcwaliswa ngumoya oyingcwele. Lokukhuleka lokugcwala ngomoya engcwele kulobudlelwano yini lokho kokubili?
Siyabonga mfundisi Juma. Isifundo sona sesikhangela kakhulu ngokuqatha kokukhuleka. Sikhulekela abantu, sibancengela kuNkulunkulu, sibanikela kuThixo. Sananzela ukuthi ibandla leTestament elitsha kuthiwa laligqile kakhulu kangaka emthandazweni. Libandla laliphila ngomthandazo, babengehlukani lomthandazo, babetshona ngomthandazo, kwesinye isikhathi balale emthandazweni. Bese sinanzelela ukuthi ekukhulekeni kwabo kwabancedisa ukuthi inhliziyo zabo zivuleke, umoya kaNkulunkulu asebenze labo. Kulobudlelwano obukhona obubalulekileyo obumangalisayo phakathi komthandazo lokugcwaliswa ngumoya kaNkulunkulu kanye lokufakaza ukuhambisa ilizwi likaNkulunkulu. Ngezindlela lapho kudingakala khona amandla okuthi ilizwi likaNkulunkulu lihambe, kumele ukuthi umoya kaNkulunkulu uthungamele. Njalo lapho umoya kaNkulunkulu ozaba khona, kumele ukuthi abantu bawucele bancenge ngomthandazo ukuthi Nkosi sicela ukuthi usiphe umoya wakho ingcwele ukwenzela ukuthi sibe le ndlela yokufinyelela abanye. Ngoba sikhuluma ngakho esikukhangeleyo kakhulu ikufinyelela abanye abantu, ukubancengela kuNkulunkulu ukuba nasingabadonsela njani kuNkulunkulu, ikakhulu sisebenzisa amandla omthandazo.
Njengoba uNkulunkulu esithanda, libona ngani kuyadingakala yini ukuthi sikhuleke? Kudala mahluko bani ukukhuleka?
Ukhuleka uqathekile kakhulu umfundisi bese ngisipha umfundisi usitsha. Kulezinye izinto kulomunye ubaba igama lakhe kuthiwa nguTennyson, u-Alfred Tennyson uthi kulezi zinto eziningi ezenzakala emhlabeni ngomthandazo ebezinye ezake ezenzakale abantu bengakhulekanga. UNkulunkulu kwesinye isikhathi kadingi ukuthi kadingi imthandazo yethu ayimncedisi yena uNkulunkulu ezinqumeni angafisa ukuthi azenze. Kodwa kulezinye izinto uNkulunkulu angazenza nxa sikhulekile. Kulezinye izinto uNkulunkulu angaguqula ukwenzakala kwazo kumbe izehlakalo zazo nxa abantu bakhe bangaguqa ngamadolo bakhuleke bamcela ukuthi angenele empilweni zabantu. So ukuthandaza kuqatheke kakhulu. Kakhulu nxa uNkulunkulu eqhubeke uNkulunkulu usikhulekile njalo singakhulekanga kodwa ukukhuleka empilweni zethu lebudlelaneni bethu ikakhulu futhi lakwena lempikiswano enkulu kakhulu yobubi lokuhle esiphakathi kwayo umthandazo ubuso siba lendawo eqhathekileyo enkulu kakhulu ingxenye usitsha uzachizela ukukhona apho njiye khona
mebo okunye ukugcwalisa khonapho ukuthi umthandazo ule ngxenye enkulu empilweni yomuntu wokuqala uveza ukuthi thina kasizethembanga in other words we depend upon uNkulunkulu siyeme kuNkulunkulu so nxa ngithandaza ngiyaveza ukuthi kangiphili ngamandla ami lengikwenza kangikwenzi ngamandla ami kodwa ngiya kulo engiyame kuye so kutshengisa iselflessness ukuthi ngiyasusa ubuyimi kuyafanana lalokho kade sikhuluma ngakho abafundi banxa babekhulekelana ngesikhathi se-New Testament kwakuveza kwakukhipha kibo ubumina ngoba kwayekwazi ukuthi uzibani uyangithandazela lami ngiyamthandazela so engikwenza kangikwenzi ngamandla ami kunezinto ezintathu lapha eziphawuliweyo ofuna sidlala laphana masinyane encwadini kaemsebenzi ngu-4:31 kuthiwa khona abafundi bakhuleka ngokuqala lokho right bakhuleka okwesibili bathe sebekhulekile kuthiwa uNkulunkulu wabagcwalisa ngomoya oyingcwele then okwesithathu basebesiba lamandla okufakaza bafakaza ngamandla amakhulu so ukuze lo msebenzi lo esiwenza ukuchumayela kuze kuchumayeleke kufakazeke besikhuma ngokufakaza emavika aphelileyo la unzima ukuthi iyefakaza nxa ungathandazi uyabufakazana ngezinye indlela ukuze ube lamandla okuthanda okufakaza kumele ukuthi ube semthandazweni ukuze uthole umoya oyingcwele onguye osincedisayo ekufakazeni le mpilo zethu zisefu kuphela nxa sithandaza
so kule silingo esokuthi kwesinye isikhathi umsebenzi kaNkulunkulu siwenza ngamacebo ethu la ngendlela zethu la ngokuhlakanipha kwethu uNkulunkulu engekho phakathi
engakutsho umfundisi ukuthi ngezindlela ukunqoba okukhulu osekwenzakele emsebenzini kaNkulunkulu akubangelwa kumbe akuzange kubangelwe ibuciko obukhona ekukhulumeni kumbe izakhiwo ezinhle ezimangalisayo kumbe loba zinhlelo bani ezinhle ezinkulu ezimangalisayo kodwa ukunqoba okukhulu okwenzakala emsebenzini kaNkulunkulu kubangelwa ngabantu besezinyaweni zikaNkulunkulu ngomthandazo ezikhathini eziningi omunye uyaloba athi silenhlelo eziningi ebandleni silamasemina amaningi silama-strategies amaningi silama-workshop kuningi esikwenzayo silemihlangano eminingi kodwa kunini lapho siyakhuleka khona kulula ukuthi senze izinto ziflowe nje zigijime izinto zenzakale kodwa ibandla linjani lingekho emthandazweni umbuzo okhona ukuthi nxa ibandla letestamente elitsha leli lagxila kakhulu kangaka emthandazweni baphiwa umoya engcwele bafakazile izwi likaNkulunkulu ngamandla thina singaphi ngezinhlelo zethu lama-program lakho konke singaphi kakhulu endabeni yomthandazo lekudingeni umoya engcwele
okunye ukwengeza khonapho umfundisi ziba ukuthi kanti vele izono njengabantu sizivuma njani kuNkulunkulu we can only confess ngavuma kuphela emthandazweni yikho uqhakathekile ukuthi njengabantu abona nsuku zonke abawa nsuku zonke kuqhakathekile ukuthi sithandaze futhi nsuku zonke ngoba yikho lapho esivuma khona izono leziphambeko zethu
okay nxa nginanzelela lapha kulo kunika isibonelo sika Jesu njengo mthungameli wethu owayekhulekela abanye abantu, owayencengela abanye abantu. Kumavesi esiwaphiweyo lapha akhuluma ngoJesu, zifundo bani esizifundayo lapho uJesu ekhulekela abanye abantu?
Okokuqala, yena isifundo esokuqala, yena uJesu umthandazi wayephila ngawo. Umthandazi wayeyingxenye yempilo yakhe. Ukukhuleka kwakuyimpilo kuye. Nxa ubala siphiwe uLuka 3 iverse lika 21, saphiwa uLuka 5 iverse lika 16, saphiwa uLuka 9 iverse lika 18. KuLuka 9:18 kuthiwa kwafika isikhathi lapho abafundi abamthole yedwa ekhuleka. Wayevuke kuseni, inyoni zingakavuki, abanye bese bengeke besalele ayekhuleka. Wayekwazi ukuthi amandla okunqoba impi le esiphakathi kwayo ububi lokuhle itholakala emthandazweni. Umcabango engifikela ukuthi nxa yena unguNkulunkulu onguye wadala izulu lomhlaba, ongumnikazi wakho konke, umthandazi wayewuqakathekisa kangaka pho kukanganani thina abantu abafayo. Njalo sananzela ukuthi uJesu lanxa wayekhuleka lapha ezikhathini eziningi, wayengazikhulekeli yena kangako, wayekhulekela abantu, akhulekela usindiso lwabantu, akhulekele futhi labantu anjani abasebenzelayo, asebenza lapho. Ngithathekiswe ngamafitshane lapho ekhulekela uPeter, ekhulekela uPeter. Uthi Peter, ngikukhulekele. Kumbe ukuthi lapha kwasekuyisikhathi sani babekuphasika laphana, ngithi ekwazi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile, saseseduze ukuthi ayisiphambanweni. Nxa behlezi bayakhuluma bakhulume, yaze afike esigabeni lapha athi Peter, uSathane ubefuna ukukwenzani? Ubefuna ukuthi ngawe uyakuhlungula, kodwa ngikukhulekele. That aspect yokuthi uhlamqambe ngegama, ngikukhulekele. Lami kuyangipha ithemba lokuthi uJesu is so particular. UJesu uyasithanda kakhulu kangaka ukuthi kaso Petro yedwa, kodwa ngamunye ngamunye wethu. Uyanakekela inswelo zethu lendingeko zethu zakomoya. Uyananzelela lenswelo zethu lendingeko zethu zokudinga ukuthi siqiniswe sikhule kwakomoya.
Okunye nxa sikhuluma ngalokho okuthiwa yi-cosmic struggle, impikisano kumbe impi ekhona emhlabeni wonke jikelele, impi ephakathi kokulungileyo lokungalunganga. Ngithola lapha uJesu eyiveza impi yonale ngalindlela. Ukhulume ngoPetro, nxa ungaya kuLuke chapter 22 iverse akhuluma ngayo, verse 31 to 34. Sithola uJesu eveza okungabonakaliyo uPetro. uPetro kuye kwaku obvious ukuthi yilokho ayekubona. Ukuthi uJesu ubona okunye okungale kwakhe angakuboniyo, kuye kwakucitshile. uJesu umvezela imfihlakalo yokuthi wena uSathane ubekufuna wena. Ngezinye indlela uJesu unveils imfihlakalo engale, okwesingathi behind the scenes, izinto ezenzakala ngale lakithi namhlanje kuyenzakala. Kule zinto esingaziboniyo, sibona thina sibona ku-obvious, but kule zimpi ezimangalisayo ezenzakalayo lapho ingilosi zikaNkulunkulu le ngilosi zikaSathane ezipha khona lesikhathi sokuthi kulwisane kumbe zilwisane. uNkulunkulu ejonge ukuvikela umuntu ebubini, uSathane ejonge ukubhidliza umuntu. Singanika imizekeliso eminingi esingakhuluma ngayo empilweni lapho ubona konke lapha. Lapha uNkulunkulu lapha kayisimi lapha. So kulempi ekhona. So uJesu nxa sikhangela impilo yakhe simthola engumuntu okunanzelayo lokho, yikho wayehlala esemthandazweni. Engathandazeli yena yedwa, kodwa ethandazela labafundi bakhe. So yikho kuqakathekile ukuthi lathi njengabafundi bakaJesu banamhlanje sikhulekelane, sinanzelele futhi yona le impikisano enkulu esiphakathi kwayo.
Kutsho ukuthi khona ukuthi umuntu aguqe phansi ekhuleka, uyabe admit ukuthi impi le liwayo ayisiyo impi yenyama.
Yes.
Impi yakomoya, lapho sisilwa le mimoya engabonakaliyo. Yikho nginanzelela ukuthi engadini yaseGetsemane lapha uPeter uyathatha ingqamu asike indlebe yalowana muntu. Kwesinye isikhathi kulesilingo sokuthi ezinye izinto sizenzele singeyami kuye uNkulunkulu. Even lapha sikhuluma ngokuwithinesa, nginanzelela ukuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukusebenzisa ama-methods ethu. Indlela zethu zokuwitness ukuthi umuntu kumele ukuthi umlande kanje, kumele ukukhulume laye kanje, nxa engakubuza umbuzo nje, ugijima uye kule yaniverse. Kuyenzakala ukuthi umsebenzi lo siwuthathe nje technically. Sikhohle ukuthi yimpi yakomoya, sithatha abantu abathunjwe ngusathane. Sibasa kuNkulunkulu. Nasikhangela ngiyakuyako. Paul laphana. Laye futhi unikiwe njengesibonelo soncengela abanye ngomthandazo. Ngingazi mhlawumbe ungatsho lokho ofuna ukukutsho ngingakhangela uPaul.
Okay, ebengunanzelela sorry ubamba umndomo. Indlela uJesu akhuleka ngayo la ngitsho la kuJohane. Eqeda ukukhuleka lapho ekhuluma kuPetro uthi ngikukhulekele. Sihlangana la kuJohane ngu-17 ngale. Uverse ngu-2, 9, 15, 17 esekhulekela abafundi. Ukuthi inkosi, la ngabe semhlabeni, ungabazi usemhlabeni kodwa ubaqinise ngelizwi lakho. Uyabakhulekela. Impilo yakhe yonke yayingeyokukhulekela abantu bakhe. Impilo yakhe yonke yayingeyokukhulekela usindiso lwabantu. Engunanzeleyo futhi njalo yokuthi ekuzuzeni imiphefumulo, sizuzela umbuso kaNkulunkulu. Kuzima ukuthi singafinyelela abantu kungelamthandazo phakathi. Sizananzela ukuthi phose imvuselelo zonke sezenzakele emuva kumbali yebandla bekulomthandazo. Labantu ababa abenelisa ukuthi badonsela abantu abaningi uNkulunkulu, impilo zabo bezinye zomthandazo. Impilo engelamkhuleko ikunzima ukuthi kube impilo engadonsela abantu kuNkulunkulu. Kodwa singabambana loNkulunkulu ngomthandazo. Sincengele abantu futhi uNkulunkulu lakho ukuthi enze izinto ezimangalisayo empilweni zabantu ekade zingasoze zenzakale ngabe singazange sikhuleke.
Okay, ngingayiphambili okufika engqondweni yami nxa ukhuluma ikuthi maybe ngakuletha njengombuzo. Ukuthi ngizwa njani kumbe uzwa njani nxa ubona umuntu obukade umkhulekela ukuthi akhethe uJesu njengomsindisi. Umbone sekhethe uJesu njengomsindisi. Ubone umuntu lo ananga yana sesiyabhabhathizwa. Ubone uNkulunkulu esebenza empilweni yakhe, umuntu lo anacine elilunga lebandla eliqinileyo. Ngemva kokuthi ustudy iBhayibheli laye, ubukade lokho umkhulekela. Kwenzani empilweni yakho? Wawukuzwe njani?
I think ngakula experience emnandi njengayona leyo mfundisi ukuthi ubone umuntu kade umsebenzela umkhulekela ustada naye umbone ngolunye usuku ephenduka ebhabhathizwa esiba ingxenye yebandla. It's a very exciting experience ethathekisayo njalo emangalisayo kakhulu empilweni zethu. So uNkulunkulu lapha ngimbona elenjongo la ukuyakuqinisa njengomKristu, elenjongo yokuthi asiqinise ngokuthi siphatheke ekukhulekeleni abanye, siphatheke ekubasebenzeleni khonoko kakuncedisi kuphela lo muntu esimkhulekelayo. Yebo uyancediseka, kodwa lami engikhulekayo ngiyancediseka, kungipha amandla ukuqhubeka ngamandla sithi mina ngoba esenkwazi uNkulunkulu uyaphendula imithandazo. Sike sabona ngale lapho yakhunywa khona ngoPaul angithi lapho siyakhona kathesi, maybe inhlengene kancane kwaphana uzanenza ukuthi uPaul ngemva kokusebenza ebandleni lase-Efeso angithi ebona abantu bephenduka besiza kuNkulunkulu, nxa esehlukene labo kabasukanga enhliziyweni yakhe ngenxa ye-experience yalethu, wababona bephenduka washiya sebelibandla elibunjiweyo. Lanxa wayesesejele ngapho wayebakhumbula ukuthi kulabantu labana. So kunjalo nxa umuntu kwaba le-experience yokumbona esiza kuJesu wamsebenzela, vele kaphume enhliziyweni yakho.
Okay, angazi ukuthi ubona zifundo bani kuPaul.
uPaul lapha usichiyela izifundo ezinhle ezinkulu ezimangalisayo zokuncengela. Sinanzela ukuthi amabandla wonke asebenzeleyo lapha adlule khona njengalokhu lapha sihlangana laye ekhulekela abantu laba abaseFesu abaseFilipi ebakhulekele baqinisa abantu laba besanda kukholwa. Usipha izifundo eziqakathekileyo ezokuqhubeka kakhulu ngomthandazo njalo ngendlela akuletha ngayo. Uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abantu laba abagcine abagcwelise ekukholweni bangabe ngabantu nje abakhona kodwa bagcile ngisho ukukholweni. UPaul uyazithulula yena, uyazithulula yena, alibali inkamba adlula kizo, alibale konke ngaye, kodwa impilo yakhe kube impilo yokuncengela abantu abasebenzeleyo. Ukuthi kwesinye isikhathi ingxenye ekusebenzeni kwethu singenza ama-effort, sijumayele, sibhabhathize abantu baphenduke bangene ebandleni, kodwa siyaziphi ithuba yini lokuthi abantu bona bana lanxa sebekhona ebandleni, lanxa sebephendukile babhabhathizwe, siyababuyelela yini? Siyazihlupha yini ngokukhula kwabe ukholweni? Siyaqhubeka sibakhulekela yini, sibancengela yini ukuza lokutshona kwamalanga? UPaul kami uyabakhulekela njalo nje abaqinise kukholweni, abancengela ukuthi uNkulunkulu abaqinise labo baze babe ngabantu abakhulileyo abagxilileyo ekukholweni.
Unye unanzelelayo, sorry mfundisi Juma, unye unanzelelayo lapha ukuthi uPaul is very specific nxa ekhuleka. Sometimes nxa siyithandazela abantu siyaphonga ukuthi iNkosi ubabusise nje labo zibana ngithi. Kube kanti ke lapha uPaul nxa sinanzele uyaqamba izinto afisa ukuthi uNkulunkulu azenzele laba bantu. Ukuqala uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abaphi inhlakanipho lamandla lomoya wokunanzelela phakathi kwamanga leqiniso. Okwesibili uyakhuleka ukuthi inkambo yabo uNkulunkulu abonakalise, abonakalise kunkambo yabo yokukholwa. Wabe sekhuleka futhi ukuthi babe lokukhanyiselwa kwakomoya. Ungangani nxa esekhulekela ebandla laseFilip uyabakhulekela ukuthi baqine emandleni kaNkulunkulu laselwazini lwakhe. Ngezinye indlela is very specific. So ngithi mina isifundo sisithola lapha ngesokuthi sometimes nxa sikhuluma isikhathi zonxa sikhulekela abantu kumele ukuthi siqambe khona lokho kanye esikufisayo ukuthi uNkulunkulu akwenze kuye nalowo muntu esimkhulekelayo.
Umbese ngibe le list yabantu
right
emba ukukhulekelayo at a given time
right
kuloku khuleka imkhuleko egeneral ngingazi njalo laliboneni nxa likhangela abaningi abantu abakhulekayo ukuthi nxa umuntu ekhuleka ukhulekelani isikhathi esiningi ukhulekela abanye abantu kumbe imithandazo eminingi umuntu yabe ekhuluma ngelist yezinto yena azifunayo. So isikhathi esiningi singaphi?
Yeah, liqiniso mfundisi khona okokuthintayo. Kuyathinta impilo zethu kakhulu. Ake ngithinte okubili khonapho. UPaul okokuqala okunye ugcizela kulokhu sitsha kuthintileyo. Kakhulekeli malunga amatshe ebandla kuphela la, kodwa ukhulekela labafo abasebenza lapha emsebenzini. Zanazi ukuthi lalabo abanye asebenza labo emsebenzini uyabakhulekela. Kuyasiphinisilela thina ukuthi siyakhulekelana yini njengamalunga ebandla, siyakhulekelana yini emsebenzini, kumbe ngikhulekela mina lemuli yami kuphela, ngiyabakhumbula yini abanye nisebenza labo ukuthi uNkulunkulu angenele empilweni zabo, dala umehluko nxa belama-challenges belama-problem uNkulunkulu adala umehluko. Kulo mama lo eminyakeni edlulileyo elizweni elithile, umama lo mfundisi ukuphendula ukuthi ukukhuleka specifically, umama lo wayegula engasenelisi kuye enkonzweni esetshonelele. Umama luthi ngenzeni ngomsebenzi kaNkulunkulu, kuyini engingamenzela khona uNkulunkulu? Uthi iminyaka yonke le edlulileyo ngibona ngathi angimenzelanga lutho uNkulunkulu, ngenzeni? Kuthiwa wacela iphepha lepeni wabhala amabizo abantu ayebazi angu-57 ekuseni emini ntambama wayebakhulekela ngamunye ngamunye bonke bongu-57. Umnyaka usiyaphela bonke abantu ayebabhale phansi bonke bangena emanzini babe bhabhathiziwe bengamalungu ebandla.
Okay.
Ngezindlela lapha khonokho kutsho ukuthi kwesinye isikhathi indlela esikhuleka ngayo naleyo yokwenza ilist, do we just generalize yini kumbe siba specific ngisho even emthandazweni yethu? Ukuthi uPaul sihlangana laye lapha uyakhulekela abaseFesu, uyakhulekela abaseFilipu, uyabakhulekela laba aza khulekela abantu asebenza lapha. Umama lo bonke wabaqamba ngamabizo everyday kuseni emini ntambama. UNkulunkulu wasebenza ngendlela emangalisayo, bonke bamkhetha uJesu.
Nxa esesebenze njalo uNkulunkulu ebantwini obubaqamba ngamabizo, kwenzani empilweni yakho yakomoya?
Akula ntokozo ekhona ngaphansi kwelanga eyedlula intokozo yokubona uNkulunkulu eguqula isoni esenza sibe ngumuntu othanda uNkulunkulu onikela impilo yakhe kuNkulunkulu inhliziyo iyagcwala iyaphuphuma
omunye khona apho umfundisi ichuma ukuthi ungakuverse 6 kaPhilippians 1 laphana sithola uPauli isiqiniselo alaso uthi ngalapha ngoba silale isiqiniselo sokuthi uNkulunkulu lokhu aqale ukukwenza ngumsebenzi aqale ukukwenza uza kuphelelisa kuze kube usuku likaKristu ngezinye indlela uPaul ukhangela inkambo yakhe loNkulunkulu abesebona lokhu uNkulunkulu akwenzileyo abesenika ibandla laseFilipi isiqiniselo sokuthi hayi lokhu uNkulunkulu aqale ukukwenza empilweni zenu uza kukuphelelisa ngoba ngikubonile kusenzakala empilweni yami ngezinye indlela uclaima ipromise uNkulunkulu ayibonile yayigcwalisa empilweni yakhe lalokho okuselizwini kaNkulunkulu eqinisa ibandla laseFilipi
sefunda sifundo bani empilweni kaDaniel lapho uDaniel ekhulekela abanye sikhangela kuDaniel chapter 10 lapha nambona kunikwe isibonelo lapha kuthi prince of the kingdom of Persia emele uSathane bese kubuya uMichael umele uJesu kulezifundo kwani lapha
kuDaniel 10 khonapho njengoba usuyithindile sinanzela ukuthi uDaniel uyananzelela okokuqala uDaniel umuntu wayegcilele izwi likaNkulunkulu umthandazo ungaba lapho sisahluko sonke siyaveza ukuthi umthandazo kuDaniel wawuyingxenye yempilo yakhe kwakuyimpilo nxa sesifika la uDaniel esenanzelela ukuthi isiprofeti esikhulunywe ngale kuchapter ngo9 ese70 weeks sesisiye emaphethelweni ngapha uDaniel ungena phakathi kwethubalani lomthandazo sihlangana layo ekuqaliseni kwesahluko engena kumaviki amathathu 21 days omthandazo phambili ngale sibese sihlangana le laye sekhuluma ngobana isithunywa sikaNkuluNkulunkulu uGabriel siyabuya kuDaniel ukuthi uthe uqalisa ukukhuleka ngezindlela i3 weeks eqalisa ukukhuleka eqalisa uthi umthandazo wakho wafika ezulwini ngahle ngakhitshwa ngathunywa ukuthi nginjani ngizokupha impendulo ngizokuchazisela mina kuhle kwangiqinisa khona ukuthi kwesinye isikhathi siyaphose silahlekelwe lithemba silahlekelwe ikukholo ukuthi uNkulunkulu kaphendule imthandazo uNkulunkulu uyaphendula imthandazo uDaniel lapha 3 weeks wayengakwazi yena nthemba ukuthi nxa sokudlula iviki esibili wayengakwazi ukuthi umthandazo wakhe usuphenduliwe mina kungiqinisa ukuthi uNkulunkulu njalo labalaleli kungabaqinisa lapha abakhona abalahlekelwa lithemba ukuthi uNkulunkulu imthandazo kaphendule eqalisa ukuthandaza umthandazo wakhe wahle wafika ezulwini abanye kwesikhathi bathi umthandazo wamvela uphumi la kusilingi khona apha ngizwa vele uphelela khona kodwa umthandazo uNkulunkulu uyayiphendula uyiphendula ngesikhathi sakhe ngendlela yakhe eqondileyo ayibona ifanele
maybe umbuzo engingaba lawo lapha mfundisi Chuma ngokuthi phoke sithini lapha sinanzela iexperience kaDaniel lapha iBhayibheli nje umfundisi sibe sisho uthiwa khona uNkulunkulu mzwane iqalisa ukukhuleka uNkulunkulu wezwa wathi wathuma isithunywa ukuthi siye mphimpendulo kodwa ke kuthiwa 3 weeks impendulo ingafikanga uDaniel lokhu ekhuleka ezila ukudla kwamaviki amathathu abe sithi ke ingilosi nxa isifikile yamnika ingcazelo ibisithi bengibanjiwe lapha emkhathini kwamaviki amathathu yinkosi yasePersia ngibona ngani ukuletha imibuzo lapho ukuthi kanti manje kusho ukuthi kuhamba njani kungabe kuyikuthi kule minye imithandazo esiyithandazayo ikivalelwe yini lapha emkhathini nguSathane ukuthi uNkulunkulu angalethi impendulo zethu siyakubona lokhu kusenzakala kuDaniel lapha isithunywa size sisona kuze kwenza uMichael ukuthi angincedise kulimpi ngezinye indlela kuveza impikisano enkulu kulabantu abaningi abangakholwayo ukuthi uSathane ukhona yabathi bona abakushaya indiva nje bathi awuSathane kakho but lapha siyabona elwisana nje lesithunywa sikaNkulunkulu so we cannot take prayer for granted utshengisa amandla omthandazo lalokhu uNkulunkulu enelisa ukwenza ngoba ultimately uSathane uyanqotshwa impendulo ifike kuDaniel ngesikhathi uNkulunkulu akhanya ukuthi ifike ngaso so angazi
ukuthi uNkulunkulu imthandazo yaphendula
right iyayiphendula
kodwa uphendula ngesikhathi sakhe
ngesikhathi sakhe
uLazaro ba reporto osisivakela abantu ukuthi uLazaro umngane wakho omthandayo uyagula. Bakhangelela ukuthi uJesu uzakhanya thutshe ezemponi uLazaro ogulayo. Kodwa engabuyi.
Lokuthi omunye umfundisi lapho ukhanya ngani uya admitha lapha. Ngisho lo Jesu uyavuma ngakho John chapter 12 verse 31 angithi lo John chapter 14 verse 30. USathane ubekwa lapha as the ruler of this world. Njengombusi walo mhlaba. Ube kanti ke singathi ukuthi uSathane senikwe amandla ukuthi abuse, hayi uziphile lawo mandla. That's why ukuthi akwani ngawuthanda umhlaba lezinto zawo ngoba vele ngokaSathane. Hayi ukuthi uSathane nguye owawudalayo, hayi he has taken over izehlakalo zomhlaba and uyakhontrola abantu at will. Abe secontrola futhi ezinye izinto ukuze kugcwaliseke lokho kuyinjongo yakhe. Ube kanti uNkulunkulu simthola silanxa kunjalo elokho emela abantu abakhe babe thandaza if we continue siqhubeka emthandazweni uNkulunkulu uhlezi esimela izikhathi zonke.
Okay, bengisathi bengisagcizelela le point leyana oyikhulumile ukuthi uNkulunkulu uphendula ngesikhathi sakhe.
Exactly. Yeah.
UJesu nxa esetshelwe ukuthi umngane wakhe uyagula.
Yeah.
Uyama kuze kufike isikhathi sokuthi afe Jesu engabuyanga.
Right.
Kuye fike isikhathi sokungcwatshwa. Wathi kumbe ngxenye ku funeral uzabe khona abonakala engabi khona. Azaye thutsha lwana umuntu esengcwatshiwe. So ukuthi uNkulunkulu uyaphendula. Kodwa uphendula ngesikhathi sakhe. Ngingazi njalo lingatsho yini ukuthi kwesinye isikhathi even ephendulile. Imthandazo wethu kudinga ukukholwa ukuthi sinanzelele ukuthi sibili umthandazo uphenduliwe. Sikhulekela ukuthi izululine ngenxa yomthandazo kumbe liniso ukuthi bekuyi rainy season. Sikhulekela ukuthi ugogo asile sibedlela usiliswe ukuthi bese kubuya idokotela owaziwayo one skills sokwelapha kumbe kuphendula umthandazo. Ukuthi imthandazo iyaphendulwa kodwa kudinga futhi ukukholwa ukuthi sinanzelele ukuthi sibili ngempela umthandazo uphendule kusebenza uNkulunkulu.
Okay. Khona bungakhela uchapter ngo-10 nalo. Nxa kuthi njengabantu singavele sikhuleke ngendlela uDaniel akhuleka ngayo. Sibambane lezulu ngendlela uDaniel abambana ngayo lezulu. Sizehlise kuNkulunkulu. Sizananzela ukuthi uNkulunkulu uyasebenza njalo uyaphendula imthandazo ngendlela emangalisayo. Ngithi kusijambe sengisiza kuwe. Gabriel lapho uthi bengibanjiwe emkhathini, ngiyakupho into naleyo yokuthi uyaphendula la ngesikhathi sakhe. Uthi bengibanjiwe emkhathini. Okuqala uSathane uthe ehlamuka ezulwini, uNkulunkulu kazange ambulale. Ngenxa yokuthi kwase kufanele ukuthi kuvele kubonakala ama-claims kaLucifer nalawa ukuthi uNkulunkulu yilokho, uNkulunkulu yilokho. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu luthando izidalwa zakhe zonke wazidala zaba lamandla okukhetha. UNkulunkulu uyavumela ukuthi uLucifer uSathane abonakalise ama-claims akhe, abonakalise khona okakwenzayo. Kuze kuzofika lasona esisigaba. UNkulunkulu uSathane umphile i-freedom ethile kodwa still uNkulunkulu lokho elamandla. Phezukwani phezukwakhe umphili freedom ethile encane ukuthi hayi ungahamba ufike la kodwa lapha unjani awudluli. UNkulunkulu uyaphendula imthandazo ngalendlela mfundisi. Nxa sikhuleka uyezwa imthandazo uNkulunkulu kodwa kasoze ayiphendule one yesikhathi sethu, kasoze ayiphendule futhi ngendlela yethu. Ake sithathe umzekeliso esingawuthatha kuElijah. Angithi uElijah entabeni yaseKhameli sebebule bonke abaprofeti bakaBhali labantu sebehlile entabeni bahamba babuyela baye emakhaya. UElijah kuthi awenzani indaba yokukholwa emthandazweni. Angithi incwadi yamaHebheru nxa siya kuNkulunkulu kufanele sikholwe ukuthi uyezwa njalo uyaphendula. Singakhuleki sipheza, singakhuleki simthikaze uNkulunkulu ukuthi uyezwa kumbe kuyezwa. UElijah nxa esentabeni uyakhwela entabeni aqalisa ukukhuleka. UElijah wakhuleka iyezi lazi laba khona. Ekhuleka uElijah wayekhuleka yini okokuqala engakwazi ukuthi izulu liyakuna yini. Phela uNkulunkulu wayesemtshelile ukuthi Elijah after 3 years izulu linjani, yikho sesimthole sebuthelela abantu sesenza umhlatshelo uNkulunkulu esephendula ngani, esephendula langa umlilo. Isenzo sika Elijah sokuya kukhuleka ekhulekela izulu wayesekhulekelana uElijah wayengakwazi imithi izulu liyakuni wayekwazi ukuthi liyabuya izulu kodwa uyaqhubeka ngani wamthandazo uNkulunkulu uyaphendula ngendlela aphendula ngayo ngesikhathi sakhe kasoza aphendule ngendlela yami mina ngingakhulekela imoda kasoza ngibe khona apho imoda kumbe ngikhulekele lokhu kumbe ngikhulekele lokuyana uyaphendula ngendlela yakhe ngesikhathi sakhe esifaneleyo thina kwethu ikulinde enyaweni zikaNkulunkulu ngokukholwa
kuba le usukuzwe njani
yes
nxa usazi ukuthi kulomuntu okukhulekelayo how does it feel
actually kuyakuqinisa ngamandla benzathi mina okunye ukuthathekisayo lapha ukuthi nxa umuntu ethandaza angithi kwesinye isikhathi kukhanya sengathi umthandazo uyaphuza ukuphendulo angithi kube kanti ke njengoba sichiyo laphana ukuthi uNkulunkulu ulethuba lakhe njalo kunonke ukuthi ultimately umthandazo ugcina usuphenduliwe angithi nxa usubona ama results omthandazo kuyakupha amandla ukuthi uqhubekele phambili usenze njani kwele phambili uthandaza kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ngendaba yokukholwa kulula nje ukuthi sikuthathe for granted ukuthi hayi vele lokade kuvele kuzakwenza njani kuzakwenzakala ube kanti ke kade ngifuna ukuveza ukuthi kulenye point evezwe sifundweni lapho ukuthi kuleminye imthandazi ukuthi aluba besingathandazanga vele bongasoze would not realize ama results omthandazi wona lowo kulokunye ukuthi nxa singakukhulekelanga vele kakubi khona lanxa kulanxa uNkulunkulu esenelisa ukwenza khona lokho but kudinga ukuthi sikuthandazele ukuthi uNkulunkulu akwenze khona lokho esiyabe sikuthandazela
okay kusho ukuthi esifundweni salamhlanje nxa ngibona mina siyakhuthazwa ukuthi sikhulekele abanye abantu ekubasebenzeleni ukuthi basindiswe singahamba siye witness akibo sisenza ama bible studies labo sibachumayeze sibathumezele ama audio sermons but ngesikhathi esifana nayo impilo idinga ukuthi umuntu aguqe phansi akhuleke ungathembi kuphela lokho ngakwenza nginanzelela ukuthi ku 1 Samuel 12 verse 23 uyakhuluma lapha noSamuel ukuthi kangimanga ukulikhulekela so umthungameli kumele abe lomthwalo wokukhulekela abantu uJesu waye lomthwalo wokukhulekela abantu uPaul waye lomthwalo wokukhulekela abantu uSamuel waye lomthwalo wokukhulekela abantu so angazi silawo yini ama list abantu abangamkhetha uJesu njengomsindisi esibakhulekelayo Nambona ngani imhlobo omningi yabantu esibakhulekelayo. Angazi ukuthi abantu like ngithi mina ukhulekela umuntu obekade khanye isidlova engaqedakala impilo yakhe vele usugive up kuye. But nxa umkhulekela umbona umuntu lwana ekhetha uJesu njengomsindisi. Kuba lani empilweni yakho. Abanye abantu bakhulekelayo ngabantu abahluphayo, abalukhuni. Mhlawumbe abayizitha lawo ongabathandiyo but nxa ubakhulekela kwenzani empilweni yakho
njengoba usithi umfundisi ukuthi ukukhuthekela abantu kuqathekile kakhulu wabalisa ngendlela obalise ngayo uNkulunkulu siphile iministry le uNkulunkulu siphile umsebenzi wona loqathekileyo ukuthi abantu sibakhulekele sibancengele bakhona abanye abantu abangeza ke impilo zabo ziguquke ngaphandle ukuthi siye siguqe ngamadolo sibancengele kuNkulunkulu njalo nxa siguqa sibancengela kuNkulunkulu sibaphakamisa sibaphamisele esihlaleni sikaNkulunkulu uNkulunkulu uyadala umehluko empilweni zabo adala umehluko empilweni yami mina uyangiqinisa uNkulunkulu ngibe ukukholwa kwami kuqine kuye ukuthi uNkulunkulu uyaphendula imthandazo njalo ngiyabambelela kuye ngamandla ukuthi anginyede emsebenzini wokuncengela abantu awungunanzela ukuthi imthandazo wami nxa ngcengela abantu yeba uhlambulukanga kakhulu ngenxa yokuba isoni kwami kodwa njengokuthi silomeli onguKristu osimeleyo imthandazo yami yokuncengela abantu iyenyuka ihlangane lemthandazo kaNkuluNkulunkulu ihlangane lokuncengela kaKristu iyamukeleke esihlalweni sikaNkuluNkulunkulu uThixo uyadala umehluko omkhulu empilweni zethu nxa sincengela abantu kodwa uhlupho olungaba khona ukuthi si asithatha amathuba amakhulu kakhulu okuncengela abantu kulo babothile umfundisi lokuthiwa nxa wayengakayichumayela wayethatha isikhathi eside sevestry ekhuleke guqile ekhuleke libandla akuyalichumayeza ebancengela kwenza isikhathi engakhulekeli yena ekhuleke libandla kakhulu to such an extent ukuthi kuthiwa wayephuma evestry ebuthakathaka engathi kalamandla nxa emile chumayela wayebambelela kupulpit kodwa nxa esebize senza iappeal akula muntu wayesalihlezi ngenxa ukuthi wayeziphi ithuba lokuthi ancengane lo nkulunkulu abakhulekele kwakumqinisa kwakuqinisa ubudlelwano bakhe lo nkulunkulu kuyaqinisa ubudlelwano bethu lo nkulunkulu nxa abantu sibancengela sibona bephenduka bephendukela kunkulunkulu impilo zabo zinikelwa kunkulunkulu nazonke izikhathi
ngamafitshane ungathini ngesifundo lesi ukuthi umthandazo wenzani ku ministry yethu eyoku witness kwabanye abantu
well ngamafitshane mfundisi ngikhangele lapha na uJobe ngo16 verse ngo21 sinanzela ukuthi uJobe ngapha abangani bakhe bayamchoka kuthiwa khona wabakhulekela watsho futhi ukuthi inxa umuntu engancengela abantu endaweni kaNkulunkulu sibese sithola ukuthi nxa umuntu ethandaza okokuqala okwenzakalayo nanku uba yichannel yokusindiswa kwabanye abantu ngezinye indlela uNkulunkulu uyamsebenzisa ukuthi abanye abantu basindiswe ngaye okwesibili okwenzakalayo kuthiwa khona nxa sithandazela abanye abantu uncengela omunye umuntu uSathane kunye lebutho lakhe kuthiwa kuyaqhaqhazela uyesaba uSathane uyathuthumela nxa ebona uguqile uncengela omunye umuntu ukuthi asindiswe okwesithathu kuthiwa umthandazo uyasikhonektha thina lo nkulunkulu uphinde usikhonekthe futhi lalaba esibathandazelayo so ke mbona isifundo lesi esaliviki siqathe kangaka empilweni zethu njengamaKristu empilweni zethu njengabazalwane ukuthi sithandazelane sivume izono omunye komunye sikhulekelane njalo sibe yichannel yokusindiswa kwabanye abantu
othini ngamafitshane
ngamafitshane ngingathi a prayerless life impilo engelamthandazo ayisoze izuze imphefumulo izuze uNkulunkulu sibiziwe ukuthi si uqe ngamadolo lapha sikhona siphiwe izibonelelo zokuncengela izihlobo zethu zokuncengela omakhelwane zokuncengela bonke abantu sibanikele kuNkulunkulu nxa singavele njengebandla sizinikele emthandazweni ibandla sizinikele emthandazweni inhlelo silazo ama program konke silakho kodwa siziphi ithuba lomthandazo uNkulunkulu uzasebenza ngendlela engajayelekanga lapho singena emthandazweni
umuntu ngokwemvelo vele uselfish uzicabanga yena kodwa nxa sikhulekela abanye kuyaselapha lathi ngezinye indlela nxa sisebenza lokusindiswa kwabanye abantu sibakhulekela si study iBhayibheli labo sibahambela sisenza konke singakwenza ukuphathisana labo nxa sibasebenzele abantu labana uNkulunkulu yasebenza empilweni zabo aphinde futhi asebenze lasezimpilweni zethu nxa sisebenza layo uNkulunkulu ngezindlela umsebenzi wokuwitnessa umsebenzi wokuchumayeza abanye abantu umsebenzi wokusebenza ukusindiswa kwabanye abantu asomsebenzi okumele siwenze ngawethu ngokuhlakanipha kwethu langezindlela zethu kodwa kumele ukuthi seyame kuNkulunkulu nxa uguqa phansi ukhuleke umkhulekela umuntu uyabo admit ukuthi udinga uncedo oluvela kuNkulunkulu wena ngokwakho umuntu ngeke umphendule so siyabonga isifundo salamhlanje sizacela umfundisi uSitsha asikhulekele
asikhulekeni Baba wethu osezulwini siyabonga ekuseni ngesifundo sanamhlanje sibonga zona lesi sifundo esomthandazo sengathi ungakufaka kithi ukuthi sithandazelane sincengelane njalo size ngakuwe izikhathi zonke ngomthandazo ngoba sinanzelela ukuthi yikho lapha okuphendulwa khona izicelo zethu nemibuzo esingabe silayo empilweni senzele kahle wonke umuntu obele ingxenye yokuphatheka kusona lesi sifundo sengathi angamukela isibusiso esifaneleyo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen.
Amen.
Amen.